Shalom akunzi ikiganiro kanguka izina ryanje ni Christ Ndikumana uno munsi ni ku munsi wa mbere ndaramukije abantu mwese mukoma dukurikira kino gitondo ntibagiye abadusengera umuntu wese usengera kino kiganiro ndiwa aguha umugisha turashimira gose abantu baduterura amasengesho natwe bwe turabasengera kandi namanda bibutsa ni mwibuke gusengera abadushigikira hari abantu bitanga n'uburyo bwabo kuri kino gikorwa gishobora gutera imbere igihe cyose musengera ekipe kanguka nimuze mwibagire kubasengera icubahiro cyose kibi cyandiho nkuko mubizi izina ryandiho ni izina Imana yise ngo tubisoma ku vayo gatatu murongo wa 14 umunsi wa mbere rero nabara bibutsa icivugo cha kanguka ariyo devise ya kanguka igizwe n'ibintu bitatu icya mbere no kwemera ubugombe bw'Imana ni utandukanye no bw'iwacu cha kabiri no gusenga imisi yose cha gatatu nuko kizira kwidodomba ariko dukwiye gushima muri byose uno munsi rero tuvuga ku cha gatatu no kuvuga ko kizira kwidodomba ahubwo dukwiye gushima muri byose niyo bivuze ko kizira kwidodomba umenye ko ikikuru so kutidodomba gusa ahubwo no gucushima muri byose nushobora kureka kwidodomba na rimwe udashima muri byose aha rero uno munsi nashaka guhagarara kuri gushima muri byose gushima muri byose no gushima mu bikunezera n'ibita kunezera ariko cyane cyane ushime kuvyo ubona ko ndiho yakoze muzi bwawe urehogwa mutego wa satani satani akona gutega umutego abana b'Imana bakaguma baraba ibitagenze neza gusa ivyapfuye muzi bwawe ugasanga nivyo guma ushira ku bwenge ko nje gutuma witodomba ijambo y'Imana yatubwiye yuko uwizera akwiye gushima imisi yose mbega birashoboka ko munashima imisi yose benshi bavuga ntijura ko munashima imisi yose kuko imisi yose ntiyamari myiza hari imisi goye hari imisi ibibazo ibigeragezo ariko n'igihe uri mu bigeragezo nagera kugira ko ukwiye guzo witaho cyane ivyo ndiho yakoze kandi ukimvira n'ubunini bwiwe n'ubushobozi bwiwe n'imbabazi ziwe umurongo nashaka duhagarara kuno munsi ni muri Zaburi 34 murongo wa kabiri mu verisiyo ya mwamwe murongo wa mbere Psalm 34 verse 1 canke 2 bivana na verisiyo iwawe havuga ngo nzohezagira uhoraho canke nzohimbaza uhoraho ibihe byose mu gifaransa bavuga ngo je bénirai nzohezagira uhoraho ibihe byose ngo ishimwe giwe ngo rizokwama mu kanwa kanje mbega birashoboka yuko ishimwe ryandiho riguma mu kanwa kawe kugira ubishobore no gushira ubwenge cyane ku by'Imana yagukoreye ntabi nyuma uraye muri kahise urabe by'Imana yagukoreye utanga urushime ku byo yagukoreye ndivuga ko kera nara nkiyugarana ngafata urupapuro nkandika ikintu ku kindi nkavuga nti uyu mwaka Imana yakoze ibi nibi uko bingana kose kandi urushime ku bintu binini gusa ushime ku kintu cyose ubona ko Imana yagukoreye ugume umedita canke urimbura ku byo Imana yagukoreye n'uzoshura kugumana amashimwe mu kanwa kawe ariko uravye gusa ibintu biba byose muri rusangi ibyagoye gushima muri byose kuko ari byagubabaje ari byakurijije ariko ushime ko Imana ari nyene n'imbabazi kandi ukavuga uti n'ivyo wavyambabaje nuko ndiho yabiretse afise intumbero rero twige gushira amaso cyane kuvyo ndiho yakoze mbega biragushikira ukaraba inyuma ukibuka ico ndiho yakukoreye hari kintu Imana yaragukoreye muri kahise nimba kihari nashaka na gusabe ugishira ahantu wamukibona imisi yose ufate urupapuro bikenewe wandike muri kahise ikintu ziko Imana yagukoreye mu buzima bwawe ushobora kuri kureca mu bigoye mu kano kanya ukambwira uti sishobora kushima simbona ivyo noshima kuko ibintu byose bimeze nabi ariko nijyamye bimeze gutyo hari igihe Imana yakugendeye hari ikintu Imana yagukoreye hari umunsi wumvise ushaka gushinga intahe ukavuga uti Imana yangire neza nimba ari ikintu Imana yakugiriye neza mu buzima bwawe cyangwa mu muryango wawe nagenda gusabe ucyandike by'ukuri bizobafasha njye bigiye cyose niko nasenga mu gitondo ndakunda kubivuga igihe cyose niko nasenga mu gitondo ntangura ntanzira Imana mvuga ubunini bwayo mvuga urukundo rwayo mvuga ubushobozi bwayo natura izina ryayo nkuko ijambo ry'Imana bidusaba mu Bahibura 13:15 Hebreux 13:15 ariko mpejeje gutanzira mwanya wa adoration cyangwa wo guhimbaza cyangwa mwanya wo gushima rero mu gushima kenshi ndashima muri rusange ariko ndafise ibintu kanaka byama mu kanwa kanje imisi yose nimba ari ikintu kidasanzwe Imana yagukoreye ari bibiri ari bitatu uvyandike igihe cyose uko urasenga ubivuge na kanwa kawe ndiho amatwi yiwe yumve ko washimye abone umutima ushima kuko umuntu ashima ntiyibagira abantu benshi bakunda kwibagira by'Imana yakoze cyangwa umuntu yabakoreye ariko umuntu ashima nashobora kwibagira kuko biragera ahantu umutima bikagira uburemere wame watura ushima imisi yose ivyo ndiyo yagukoreye mu buzima bwawe Utugeze mu mwanya unyigisho murazi ko tumaze gihe two turiga igitabo cy'Abagalatiya ikete Paulo yandikiye ishengero ryo mu Galatiya kuba batabizi nashaka mumenye ko ano makete Paulo yandika ari makete yandikira amashengero wenyene yatanguje nk'ishengero ryo mu Galatiya ni wenyene yatanguje nkuko mwabikurikiye yarabigishije ibintu byinshi bikenewe yabigishije ukuri ariko nkuko mwabikurikiye hari abantu baje mu nyuma batanga kubigisha inyigisho zinyuranye n'ivyo Paulo yabigishije mwanya yuko kete yatangwa kujyandika asa no ushavuye arakaye ababaza igituma baje kumviriza abandi hakumviriza wewe kandi ari wewe babwiye ukuri rero cyo gihe byabigoye kuko bari mu mategeko kera Galatia bari mu mategeko mu byagezwe rero abantu byarabagora kumva yuko bavuye mu gihe cy'amategeko cyangwa ibyagezwe bagiye mu gihe cyo kwizera biciye mu buntu bwa Yesu Kristo icyo kizo cyacari none muzi nuko nayo babwiye muzabona kenshi makete Paulo yandika arahagara cyane ikintu cyitwa gukebwa cyangwa circoncision kuko icyo gihe yandika makete gukebwa cyangwa circoncision nicyo kimenyetso cyagaragaza umuntu afite isezerano n'Imana cyangwa alliance muri Israel ntoje uvuga ngo urukura senga Imana y'ukuri utakebwe umwana w'umuhungu cyangwa atagize circoncision ntivyumvikana nje gusoma rero abantu bagumagarukana ivyo bintu kandi Paulo agumabereka yuko atagaciro bigifise muri Yesu Kristo amategeko atagihagaze kuvi umubiri cyangwa la loi itari charnel cyangwa idagaza kuvi umubiri ariko amategeko ahagaze kuvi impwemu nuvuga la loi ya aye spirituel ivyo rero n'ivyo byagora gutahura ne nabasavye ko muwa mwasoma igice cha kane nashaka musome kuva ku murongo wa mbere gushaka kwa gatanu murabe ivyo Paulo akora bavugira kuva ku murongo wa mbere abwira ati igihe cyose umuragwa akiri umwana ntatandukanye n'umuja cyangwa umucakara nubwo yobariwe yarazwe vyose musome mu murongo wa mbere nashagerageza kubafasha gutahura ivyo akora avuga hariho umuragwa umu héritier nk'umwami arashaka kuvuga kuti umwana azosubira umwami n'uyu ariko asanga ubuzo musubirira acara umwana muto acara ruhinja acara ruyoya rero ngo muri uwo mwanya uwo mwana kiri muto hariho umukozi cyangwa umuja cyangwa umucakara ntatandukanye rihari nubwo uwo mwana ari we azoragwa ubwami nta bushobozi araronka kuko akiri umwana rero umwanya akiri umwana murongo wa kabiri ngo avuga ngo araregwa n'uwo bita mutiteur cyangwa umurezi kugira azoshoye kumurera amwigishe iby'ubwami cyangwa gutwara niyakura ariko ngo azorindira igihe gikwiye se wiwe yatizeho ati niyashikiye myaka nihazoshora kunsubirira mukomara sewa murongo wa kabiri umurongo wa gatatu ngo natwebwe rero nico kimwe gutukira abana twa tukiganzwa n'izi ariko murongo wa kane ngo igihe cyarageze Imana irarungika umwana wayo ariwe Yesu Kristo murongo wa gatanu ngo niwe yaje gucungura abakiri munsi y'amategeko cyangwa ivyagezwe kugira ngo dushobore kuba ico bisa mu gifaransa kuba adopte kuba kwemegwa nk'abana ikangereza kwisigura amajambo yoroshe kera imbere yuko Yesu aza abantu bari munsi y'amategeko cyangwa ivyagezwe hanyuma ariko twari dufise isezerano yuko tuzocika abana b'Imana ko tuzoshobora kuragwa umurongo wa kane bavuga ngo igihe cyarashitse igihe kigeze Imana yongise umwana wayo Yesu Kristo rero Yesu yaje kugira ashitse ibyo Imana yemereye isi kuko murazi ko ba Yesaya bose abavugishwa baravuga yuko azoza umucunguzi azoza gucungura isi rero Yesu yaje gucungura isi igihe kigeze Paulo akoragaza kwasigurira ko tutakwiye kuguma turimeze nk'abana bakiri munsi y'amategeko ahubwo tugiye kuba munsi y'ukwizera Yesu Kristo hari ikintu cyabaye muzovuga nti twakomeza kino gitabo mwumve ko Paulo ko arabereka ati kweki muguma mu mategeko kweki muguma mu vyagezwe kandi twaracunguwe Yesu yaje kudushikana ahandi hantu tureke kuguma hariya tumwe tumeze nk'abana rero agomba kubwira ati abantu baguma biboheye ku mategeko baguma bahagaze ku vyagezwe cyangwa amategeko bameze nk'umwana akiri umwana atatandukanye n'umukozi cyangwa umucakara cyangwa umuja akoragaza kudusigurira ati Yesu yaraje kugira acungure isi rero nimba Yesu yaje gucungura isi tuje turonka icyo bise adoption adoption uva yuko twese tutari twemerewe kuba abana b'Imana twacitse abana b'Imana ntitwari abana b'Imana mu buryo natire mu buryo busanzwe ariko twararonse gucika abana b'Imana ni hamwe muri Yohana cy'ijambere murongo wa 12 Jean chapitre 1 verset 12 avuga ko abakiriye umuco ari we Yesu Kristo yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana rero nashaka mwumve ko gucika umwana w'Imana ni ikintu kidasanzwe umuntu abaye adopte cyangwa yemewe nk'umwana asharonka ihitaje araragwa nk'umwana waho nyene kuko imbere y'amategeko ubucitse umwana w'Imana bishoko bitaratahurika neza muri kano kanya ariko ejo nzogereza kwisigura neza tumube neza icyo Yesu yaje gukora ku isi icyo bise gucungura ndi wabahezagire mugire umunsi mwiza.